hoy. Aya, Jerusalem, eh?
Yeah.
Jerusalem,
ah.
What's your song? Hakuna Mungu kama wewe, Yawe. Hakuna Mungu kama wewe, Yawe. Wa milele, eh, eh, eh. Hakuna Mungu kama wewe, Yawe. Ah, aya, sing, dancing.